halkani waa Abuye Media Show. Ad sanid waqtiga aad nasiisay ee channelka Afguye Media Show sida aad u daawatay waad ku mahadsantahay.